ajil mursalina ba faga fatima kuma baban mu azzam.